wake, na Yesu sawa tumbo lako, amebarikiwa. Kulipa wanawake wake, na Yesu sawa tumbo lako, amebarikiwa.
Thank you.